the MEC for Health, Dr. S. Domo, the Deputy Minister of Agriculture and Fisheries, the Honorable Peggy Tele, the Acting Director General, Mr. Frikkie Brooks, the former Director General, Advocate Sizani, who is now the Chair of Public Service Commission, the former MEC, the Honorable Naren Singh, who is the Treasurer General of the IFP, members and leaders of different political parties present, members of the legislature and former members of the legislature and members of the National Assembly who are present today, members of the National Executive Committee for the IFP and members of the National Council, Amakosi, princes and princesses, Chief Executive Officer of the IEC in Kwazulu-Natal, mayors, councillors from various municipalities, members of the South African Police Services. We gather here today with heavy hearts to pay tribute to a true son of the soil, a true leader in the IFP, and a giant among leaders on the political stage in South Africa. A giant oak tree has fallen at a time when South Africa most needs its shade and protection. In place of its comforting shade, we meet under a dark cloud of sadness. Yes, we gather here with heavy hearts, but our hearts pulsate with pride to have had a leader of the caliber of Dr. LPHM Mtshali. I remember Dr. Mtshali from the time when I was still a student at Kombindela Zulu High School, and he used to visit our school in his capacity as an inspector of schools. I not only got to know him better, but got to admire him as the leader when I worked alongside him in the IFP. Today we celebrate the life of a man who held various positions of authority in our province and in our country. Dr. Mtshali was outspoken and never afraid to give voice to his beliefs. But in being outspoken and speaking truth to power, he remained dignified and cautious. He was blessed with eloquence of speech that made people sit up and take note of what he was saying. When Dr. Mtshali would rise to speak in the legislature, he held the attention of every member in the House. His remarkable memory, striking recall of details, and the vibrant manner in which he would articulate his thoughts demanded attention. Apart from being a skillful debater, he was a good listener who was patient in hearing other point of view. Dr. Mtshali was known for his immense sense of respect and dignified mannerism. He was strict on protocol and attention to detail. His devotion to duty in whatever position he held drew admiration and applause. He was a game changer, never afraid to swim against the tide of mediocrity if it would benefit our people. He was a relentless fighter for the voiceless and downtrodden. Throughout his tenure in public life, Dr. Mtshali was never embroiled in any controversy nor linked to any form of corruption or maladministration. As Premier of KwaZulu-Natal, he held a tight grip on the affairs of the province and ensured there was service delivery to our people under a clean administration. Yes, There were those who did not like him because he stood firm to his commitment of serving the people of South Africa with honesty, integrity, and dedication. He never faltered as a public servant and demanded the highest level of administrative excellence coupled with integrity and dedication to duty. Let us not forget that Dr. Mtshali was also a family man. He was a caring husband and a loving father. In spite of the immense demand of public life, Dr. Mtshali would make time to spend with his family. While we as the IFP family are poorer now, we thank God for blessing us with this admirable leader who enriched our party and the nation. He will be remembered as a dedicated leader in the IFP, a skilled administrator, and an exceptional South African. We in the IFP are immensely proud that we have had the honor of having Dr. Mtshali as one of our most respected leaders. We are sharing the program with the Honorable V.C. Taba, who is the MEC for Agriculture and Rural Development. I will request him to come forward before we proceed with our program.
Mdeni Kola Makalela, Mdeni Watusi, O Premier, no Premier Abana Pambi, Dabakona, Mtuana Pida Ndeni, Nabahuli Bonke Mekrembu, Lekacha Freedom Party, Mdeni Mkuli, Kamakalela, Mpishovi, Mbafundi Sponga Bakona, Ibandla lonke elikhona abahlonishwa kwisigungu seprovinsi, abahlonishwa kwisigungu sikazwelonke esibusayo abakhona njengamanje, abaholi maqembu ahlukene abakhona langaphakathi, umphathi wonke okhona, siyababingelela. Lokhu okusho umfowethu with whom I'm co-directing the program, I will just cite two quotes and then leave it at that. These two quotes are associated with Dr. Lionel Mtshali. He has the following to say: Some have suggested that I am hard and inflexible man. Well, they are right. I am a hard leader, but a fair and a compassionate one. The second one goes, leadership sometimes means compromise if it is in the interest of the majority. I will never shy away from taking difficult decisions, however unpopular they may be. My quotes out to Dr. Mtshali. Lastly, Dr. Mtshali will be remembered for his eloquence, mastery of the English and Zulu languages, and his sharp debating skills. With that, I confirm that I will be co-directing the program with my colleague, Blessed Gwala. Ngicabanga ukuthi ke sesizodlula size ku-item number 3. Item number 3 is a reading of obituary. Against that item, I want to invite onto the stage the Honorable Naren Singh. As he does, I will request all of us to remain standing until he finishes the reading of the obituary.
Thank you very much, program directors. Mtshali and members of the bereaving family, distinguished mourners, ladies and gentlemen, the obituary. Dr. Lionel Percival Hercules Mbeki Mtshali was born in Kingsley in Northern Natal in the Amajuba district on 7th November 1935. He was the sixth of the eight children begotten by James and Clotilda Mamtungu Mtshali. He obtained his primary education in Kingsley and matriculated in Inkamana High School in Freyr. Dr. Lionel Mtshali obtained his master's degree of education at the University of Orange Free State in 1984. He also obtained diplomas in advanced governance and public leadership as recently as 2013, and a postgraduate diploma in management in 2015, both from the Wits University. He served as a teacher at Mtwalume and Ongoya High School and ended up being a principal there. He served as a school inspector in the Mtunzini Circuit. He was circuit inspector at Nongoma and chief inspector in Ulundi, where he retired in the public service in 1990. His broad political experience included positions as national chairperson of the Inkatha Freedom Party from 1999 to 2004, MEC of Education and Culture in the Kwazulu government, 1990 to 1994, Minister of Arts, Culture, Science and Technology in the Republic of South Africa, 1996 to 1999, Premier of the Province of KwaZulu-Natal, 1999 to 2004, and under whose leadership I was privileged to serve as one of his MECs. Until his untimely passing, he was serving on the IFP National Council. He was a member of the IFP's Political Oversight Committee and a member of the Provincial Legislature. He was awarded an honorary doctorate by the University of Zululand, and he was licensed as a lay minister at St. Andrew's Anglican Church, Claremont Parish, and Diocese of Natal from 1985. He was married to Daphne Matusi Mtshali, and they were blessed with three daughters and two sons. He is survived by two daughters, Umakoti, one son, eight grandchildren, and one great-grandson. He also left his extended family, which was so dear and very close to his heart. Lala Ngokolo Manchenga, Sabangani, Shelenduna, Wena Nyanda Yomkhonto, may all the angels and the archangels receive you, Sabangani.
siyathokoza kakhulu umhlonishwa uSingi. Siyaqhubeka nohlelo lwethu. Kodwa ngiyafisa ukusho mhlonishwa uPremier weProvince ukuthi ihhovisi lakho lisebenze kahle ngesikhathi esincane ukulungiselela lo msebenzi. Sithokoza kakhulu isebenzi omnyango besibambisene kahle nazo. Okusiphoxile kuphela ukuthi inkampani yamabhasi kuze kube manje awabeke emabhasini amabili okufanele ngabe asefikile angaphezulu kwamashumi amabili okungazeki ukuthi inkinga ibe kuwe. Ongelona iphutha lomnyango nephutha lakaPremier. Ngakho ngithi lokho angikuhlambuluke phakathi umphakathi wonke. Sizolandelisa-ke ngabaholi abasePhalamende yeProvince yaKwaZulu-Natal amaminithi amathathu messages of support. Sizoqala nge-MF. Bengazange kube khona ovelayo osho ukuthi ukhona from i-MF. I-EFF bengayibonanga, ngazi noma ukhona ilunga la ligcine selifikile. Olandelayo is NFP, okhulumele NFP. Ilunga ehloniphekile u-EM Zungu. Amaminithi amathathu awuzokhulumela ezinye iy'nhlangano, uzokhulumela i-NFP.
Baphathi bohlelo nonkosi nawe Khilane umntwana waphinda ngene inkosi yesizwe sakwaButhelezi ne-executive yonke i-IFP oNdunankulu bonke okushoda kubo nje uDokotela Mbomvu asibake basihola kulesi sifundazwe emva kombuso wentando yeningi ngokushaywa isikhathi ngizingela ngomntwana abahlonishwa bonke bamaqembu akhona lapha esifundazweni, abahlonishwa bonke abakhona bemele iPhalamende likazwelonke, iy'thunywa zonke ey'khona namhlanje nasizovalelisa lapha kwiqhawe lethu Dokotela uBaba uMtshali, abezindaba abakhona phakathi kwethu, umphakathi wonke waseNingizimu Afrika. Nathi njenge-National Freedom Party sizobhonga emswaneni ukuthi lapha phakathi kwethu iwile insika, uwile umuntu omkhulu. Siyamazi uBaba uMtshali, amagalelo akhe awadingi ukuchazwa, ube yisakhamuzi eyindodana yalelizwe. Ngakho-ke sizothi emndenini wakwaMtshali nomndeni wakwaThusi izwe lonke laseSouth Africa, nathi sithi lala qhawe, imisebenzi yakho emihle siyayazi, ayitolikwa. Siyakwazi ukuhlakana obunabo usalida lesi sifundazwe, sikukhumbula ngamagalelo akho lapho uthatha khona uhulumeni omkhulu ufake enkantolo ngodaba lwe-HIV and AIDS. Ngakho-ke elinye lamagalelo esiyokhumbula ngalo lelo, njengoba umagalela ubulandela isibongo sakho, sifisa ukusho ukuthi silahlekelwe yiqhawe, kulahlekelwe nina mndeni wa-IFP kuphela, kodwa kulahlekelwe izwe lonke. Siyafisa ukusho ukuthi nakuwe Macingwana uPremier wethu sikhala kanye nawe, ngoba enye yey'nsizwa zakho lezi, ngoba mase siyilapha esishayamthetho besuke sesiwumndeni sisebenzela lesi sifundazwe sakithi KwaZulu-Natal. Ngakho-ke ngizothi si NFP nonke lalani ngenxeba sengazathi kungavuka omunye umantshinga akwazi ukuthathatha lapha ashiye khona ngiyathemba sifundile elikhulu kuyena kungaba yisho elikhulu masingafundanga ngoba insizwe ibithobilele sikhuluma ngenono lapha insizwe ibikwazi ukuhlanganisa ukotini besifundo bengakhulumi kodwa mangabe ushiselwe zaphelele inyamazana nawe uyabuka nje ukuthi angibuke lapha ensizweni endala ukuthi ukotini uhlanganiswa kanjani ngakho ke silahlekelwe siyizwe ngiyabonga mphathi ohlelo ngoba vele kuthiwe ngizingele ngomdlwane isikhathi asikho ngiyabonga kakhulu mphathi ohlelo
siyathokoza kakhulu Losemwane ukubona moto ND631953 uChebo Green cela umnikazwayo awususe besingajabula ukuthi ashesha ususe ngoba khona ukuthumayo singaze sisebenzise i-breakdown ukuyisusa la emikhona olandelayo okhuluma le-DA ilunga elihloniphekile umchulo
mphathi wohlelo mphephethwa uyena mhlonishwa uqaba undunankulu wesifundazwe sethu sakwazulu-Natal macingwane nabonke abanye abake baseva njengondunankulu kuhulumeni wakwazulu-Natal ngibingelela iqembu lenkatha yenkululeko yesizwe aphansi kobuholi bomntwana waphindangene Shenge Sokalise ngibingelele nabonke ondunankulu noma ongqongqoshe abakhona amakhansela yimeya ngokukhethekile bese-ke ngibingelela umndeni wababa udokotela Mtshali mphathi ohlelo noma kubuhlungu kwerasiya esithi kuyintokozo ukuthola ithuba enkonzweni efana nale uma ngingena esishayamthetho noma nje isifiso sami sokungena esishayamthetho kuba kunabahuli engangiye ngibabukele kudele kodwa ngithi-ke ngiyofisa nje given the opportunity ukuthi ngiserve alongside them and I think one of those leaders bekuudokotela Mtshali ikhathi-ke bayakhumbuleke ngazo noma yokhumbuleka ngazo udokotela Mtshali ebengiye ngizithande nje nokuzivuka ngesikhathi kwisishayamthetho sethu sakwazulu-Natal kukhona udokotela Mkhize njengondunankulu wayeyathi esegalele wagalela impela umantshinga uma sekufanele asukume njalo udokotela Mkhize njengondunankulu aphendule abesambukambuke besehleka ahleke njalo ukhabazela before athi hhayi mantshinga athi hhayi mantshinga uthe ngelinye ilanga wayesevese esi udokotela Mtshali kutheni kodwa njalo ngikhabazela ahlala angikhuza njalo njengoba ngilindele ukuthi angiphendule but bobabili udokotela Mkhize kunye nobaba Mtshali bebe abanye nabafuli kuwe unique and I thank God ukuthi I've had an opportunity to serve alongside them siyohlalisa umkhumbula udokotela Mtshali njengomunye wamabona banohlonze kusulala sakwazulu-Natal udokotela Mtshali-ke nomphephethwa umphathi wohlelo lale neba ne-choice ukuthi bangikhethe njengomngani wabo ngoba imina engaye ngibona ngakhanjiswa babangani bami ngoba ngimkhonzile nje nobabili so bebeke ukuthi noma izinto zingahambi kahle afikathi udokotela Mtshali wathuka kodwa macingane izwe lonakala so-ke nometha what the issue was nometha how small the issue is kodwa nemaye ngayibonanga kathi ubaba Mtshali akha izoxova izwe lethu le siyohlale simkhumbula nje-ke nangendlela abe-participate ngayo kuma-debate it has always been interesting listening to him and the point that I must make leyokuthi in every contribution abeyenza kwisishayamthetho there's obviously there will always be something ozoyifunda uyithathe futhi uhambe nayo oyohlala umkhumbula ngayo so-ke siyabonga kakhulu
ngiyafisa nje nanokuthi ke ngithi emndenini wa Mtshali enkwazi ukuthi niboleke iqembu lenkatha uDokotela Mtshali siyabonga kodwa sibonga kakhulu emndenini wenkatha inkululeko yesizwe ekwazi ukuthi iboleke abantu bakwaZulu-Natal uDokotela Mtshali ukuze aseve enhlangene zakhe sithi kwanga halala ukumbulo futhi uNkulunkulu amsibekele asibekele nomndeni wakhe siyabonga.
Esia thokoza kakhulu macingwane kokhulumela ukhongolose I will now call upon the MEC for help, Dr. Domo. Dinang
Bapati Moshelo Mpepet Nungosi Premier wa province wa Kwazulu-Natal nesikunga silidayo babu macingwane undinankulu abayisolo adebesiphethe ubaba uFT Mdlalose nodokotela uZweli Mkhize baba uFT ehamba namasikhosana umntwana waphindangene umholi we-IFP nabo bonke abaholi abakhona ezingeni likazwelonke nesifundazwe kwi-IFP amalunga ephalamende elikhulu namalunga ephalamende legislature yakwaZulu-Natal mama Mathusi nomndeni wonke wabahlabangani abefundisi bonke abakhona ngaphakathi kwethu bonke abaze kuzosibunga kulo mgcwabo kababa ngiyalibingelela nonke ubaba ungubaba impela kuthina sibonga ukuthi i-IFP siboleke umuntu owubaba kuthina ngoba ufakazi balokho ngidakazi yenye kababa uNokhululeko sasifunda naye ihlangezo ukuthi nempela nakuthina ube ubaba ekhwalifaya ngabe uyahamba nenhlanzi nokumbona uNokhululeko esetrayina etrayinel of ness lapha yena abanongoma ebenedictine ebengumntwana nje ebevele sithumele naye kakhulu nomndeni wami ngoba nami ke ngabuye ngathatha uneso wayesegrupini yakhe uNokhululeko. Ubaba uMantshinga ngiyababongela bonke abantu abawothisha noma kushintsha imisebenzi yabo bakhuphuke nabo lokuba uthisha ngoba ngiye ngibone nathi ba-organize ngempela into abazixoxayo abazibekayo zisuke zihleleke ngendlela ekuyonayona yona lento emibanga ubaba uMantshinga ma ulalele edibeyitha kube ngathi ngeqede ngoba ungamalunga avumelana ngayishoyo kodwa sukuhleleke ngendlela ekuyayizwa. Siyabonga kakhulu ke lo baba ukuthi ibe lokuhleleka okunjengalokho. Sibongele inhlangano qembu le-IFP ngokuba nomholi onjengalo, sibonge umndeni ngokusiboleka ubaba ngoba ube ngumeluleki siseva naye legislature ubeni sekusume yena hhayi angingabazi ukhabazela uyamelela athi hhayi Mtshinga kuwa kwakuzima okumphikisa ubaba kuthina ungamalunga aliziphuzu kodwa ubaba kuthina. Bonge kakhulu ngoba ubaba uMtshinga bengithi uma ngifika ekomitini abengaphuthi kuwona amakomiti wawo abesebakona lesikoba nele-finance njalo umphathiswa uza namakomiti hlale uthukile ukuthi ngabe uzophuma nginjani namakomiti. Ubaba uMtshinga uyabuze imibuzo ebikulekelela ubhale phansi ukuze lezi zinto abazidingayo ubuye ekomitini elilandelayo usizilungise kahle ngoba kusuziziyalo nezibuleko. Sibonge kakhulu baba mntwana waphindangene le nto oyiyona uhulumeni omkhulu ephalamende lase-Cape Town nawukhuza khona uqoke ukhombe indlela yile nto akade yenza ubaba uMtshinga khona sinathi like kusho ukuthi bevele ezinto ey'mfanele ukuba ube ubaba kuthina mesikwenzeka sihlutahlutana cha befuna kuhambe njengobaba aluleke. Siyabonga kakhulu lokho into leyo esiniphuce yona iwuphawu ahamba nalo nalishiye ngemuva kuthina. Sibonga kakhulu sibonge umama umafele usibeke ngokusinikelela ubaba wekhaya enze umsebenzi ngaba sibonge nakwi qembu le IFP ukuthi likhiphe iprojekthi yobuholi njengalona ngathi umphumela umphefumulo wakhe ungaphumula ngokuthula hamba kahle hlabangane hamba kahle mantshinga sohlala sikhumbula njalo ngiyabonga.
Siyabonga emazweni qhamuka kwinhlangano kaKhomolos qhamuka kudinakwe osebenze kakhulu naye udokotela Mtshali. Dr. Mtshali was an expert and a passion for the history of KwaZulu-Natal and the culture of the Zulu nation. Ukuhlabela phambili ngizocela manje ukuba sonke sisukume samukele undunankulu kaZulu-Natal ozoba laphambi kwethu ezothula tribute on behalf of the government of KwaZulu-Natal and a message coming from the whole governance in the country.
Baba Unukosi, my colleague in the executive, Lapa Seba Kolanje Umpatiso Kwezulimo, Kanye Nukutukisa Kweda Oza Semakaya. Bukitile, Kiatanda Kakulu Kala Umdene Omchali. Ohlabangane ukuyibona esingabo kulomuzi walapha eClermont ngenhloso yokuzobaduduza ukubaqinisa ukubaqinisekisa ukuthi siyabakhulekela ngobukhona bethu sila ngobunzima bokuba semanzini nathi sonke esikuwo bohlabangane nehlobo zomndeni bakwathusi nehlobo zabo. Ngokukhethekile futhi ngiyathanda ukuhlonipha bonke abahlonishwa abakhona, qale former premier abakhona phakathi wethu, baba umdlalose unyanda yempahla nokwakhe, baba ukhabazele o-treasurer general oka African National Congress, ngithande futhi ukuhlonipha kakhulu umntwana waphindangene futhi umholi wenhlangano yeNkatha Freedom Party okumndeni wesibili kaHlabangane, umntwana waphilangene. Baziswa kakhulu baba uHlabangane njengomholi wakhe eqenjini nabo bonke umntwana waphilangena singethe nabo esigumeni esikhulu esihola leli qembu. Sikhala kakhulu nawe uhlonishwa Shele njengomholi wale nhlangano ukulahlekelwa elinye lamalungu athembekile nokusondelele nawo ngendlela eyiningi. umhlonishwa ucele umhlonishwa ucele eyiphini likamphathiswa wezolimo yindaba zeyinhlanzi kanye namahlathi kuhulumeni omkhulu. Ngiyazi ukuthi uNdosi ubejwayele ukuphawula ngomantshinga njengomalume wakhe, asho ukuthi uzalwa uMama Mtshali naye, ngakho-ke isihlobo sakhe umalume wakhe lo ngaphandle kokuqhamuka kulesi sifundazwe. Nabo bonke abahlonishwa abakhona abaqhamuka iy'nhlanganweni ezahlukahlukene, ikakhulukazi laba sebekhulumele iy'nhlangano zabo ukuzulana nomndeni wakwaMtshali. South African Police Services okuyona esiholayo kulo mcimbi wokuphekezela ubaba uMantshinga, ngifisa ukuqala ngokuthi ngomgqibelo odlule, njengoba kumgqibelo namhlanje, akekho phakathi kwethu nakuhulumeni wesifundazwe imbala obe nomcabango wokuthi namhlanje ngalo mgqibelo sizawubala sibuthane kule nkundla ngenhloso yokuphekezela uMantshinga. Nanoma besazi ukuthi isikhathi ngesikhathi kukhona ungaphatheki kahle kubaba uMtshali, kodwa lokho ungaphatheki kahle bengakaze kusibeke esimeni la khona siqagela khona ukuthi namhlanje singase sibe la. Ngakho umbiko esiwutholile wokuhamba kukababa uMtshali emhlabeni umbiko ofike wasizuma, ufike singalindele, ufike singawulungiselele. Umbiko wokuhamba kwakhe emhlabeni siwuthole ikakhulukazi ngabenhlangano yakhe i-IFP besazisa ukuthi sekuvelele lesi sehlakalo, ngoba nakubasazi ebudaleni bethu nakuzo zonke izinto ezenzakalayo emhlabeni sisazi kahle ukuthi kuba khona ukuhamba kumuntu, kodwa uma sekufikile ukufica nje ungakaze uayine lutho emzimbeni wakho ukuwulungisela, noma sekufikile kuba likhune ukukuvuma noma ngabe kuhambe bani, iba kuba khona umuzwa kuwe oshoyo ukuthi sekufikeke manje into obungayilungiselelanga, nento ongathi uma uthintwa ngayo ngaleso sikhathi uyiphike ngendlela yokuthi ayijwayelingi futhi akuyona into emukeleka ngentokozo. Kufanele ukuthi uyincenge ukuze uvume ukuthi kukhona omunye umuntu emhlabeni ongasekho, ikakhulukazi uma bekuwumuntu omaziyo. Siyabonga kakhulu kwabe-IFP ukusazisa ngendlela abasazise ngayo ngokuhloniphekile, bangasho ukuthi uMantshinga yilunga labo eliphezulu, ngakho-ke sonke thina abanye sizokwazi ngelinye ilanga ngalesi sehlakalo bakuthathele phezulu ukuthi phakathi kwezinto okufanele bazenze ukusazisa sonke njengey'nhlaka ezahlukahlukene
ebe ithintene nempilo kababa uMantshinga ngendlela abenze ngayo sibonga kakhulu. Of course kuyona futhi inhlangano ye-IFP sibese sithola isicelo sokuthi uMantshinga kube nenkonzo enjengale esikuyo namhlanje, special provincial official funeral ekhombisa ukumhlonipha nokumbonga ngakolunye uhlangothi. Bephakamisa ke benza isicelo futhi okuyisicelo esiye sidluliselwe kumongameli wezwe okuyena oyayithatha isinqumo esiwujuqu uma sekufike isicelo esinjengalesi. Umsebenzi wethu wevesini likandunankulu kube ukuthi senze i-motivation emva kokumukela isicelo siqhamuka kwabe-IFP ebese sisedlulisela kumongameli wezwe ngendlela okwenzeke ngayo. Kodwa sithe sikwenza lokho nathi besivumelana nombono wokuthi umngcwabo kababa uMantshinga akube special provincial official funeral. Ukuvumelana kwethu nakho onoma nalowo mbono bekusuka phakathi kokunye kuzo zonke lezi nkulumo esezenziwe asebekhulumile phambi kwethu. Futhi zenziwa imisebenzi esiyaziyo sonke kuwona uhulumeni uqobo, uhulumeni kazwelonke, kanjalo nohulumeni wesifundazwe njengeqhaza alibambile esaphila uMantshinga emsebenzini wesizwe sonke saseNingizimu Afrika njengoba sekulandiwe nanjengoba sazi sonke. Kulesikhathi ke samanje masithathe leli thuba sibonge umongameli wezwe uPresident Jacob Zuma ukuthi uma esamukela isicelo somngcwabo walolu hlobo abese ephendula ngendlela aphendule ngayo okwenze ukuthi namhlanje sibe nalenkonzo yalolu hlobo. Sibonga kakhulu ukunxamalala ngokukhombisa ubuntu ngalendlela. Kodwa naye uma esefaka umqondo wakhe wakubona kufanele ukuthi lesi sicelo asivume ngendlela asivume ngayo phezu kwezathu ayibonile ukuthi zifanelekile. Namhlanje ke silapha ikakhulukazi ukuzohlonipha okokugcina umhlonishwa uLionel Mtshali. Ngiyazi ukuthi ube wakhonze wonke amagama akhe egcizelela futhi uma kukhona elingekho uma usuwabhalile amanye ma kufanelekile ukuthi elinye usulushiyile yileli noma ngabe uzolubiza ngokuphelele noma ngabe uzofaka i-abbreviation. Futhi engagcizeleli kuphela ukuthi wafake wonke ngo-04 kodwa ewalandelisa ngohlobo oluthize njalo uma ebona kukhona okungalandelani kahle kwalama-abbreviations ayi-insist ukuthi cha ileli lihamba phambili kuze leli. Uqinisile udinanga ukuthi ibikhona indlela abelungiseke ngayo ngokomqondo izinto beyibona ngendlela ezihleleke ngendlela ethize ngaso sonke isikhathi. Ngenxa yokuba undunankulu esikhathini esithize sesishiwo kubalulekile ukuthi sisho ukuthi indeed he has been our colleague. Nangenxa yokuthi ube yilunga elihloniphekile lesishayamthetho saKwaZulu-Natal, sisho futhi ukuthi he has been our colleague in the legislature of KwaZulu-Natal. Kodwa futhi siyathanda ukuthatha isikhathi lesi sisho ukuthi uMantshinga ube ne-contribution ayenzile ekhathini ezahlukene empilweni e-public noma ukuseva abantu baseNingizimu Afrika. Sekushiwo ukuthi uqale njengothisha. Ngaleso sikhathi ewuthisha useve abantu baKwaZulu-Natal ngokuqotho nangokuyinikela kakhulu kulomsebenzi wokuthisha. Ngoba ube ugcine aziwa kakhulu ikakhulukazi la asebenze khona. Indawo ke agcine aziwa kakhulu kuyona indawo yasempangeni noLundi neZululand nje yonke. Lapha agcina aziwa khona ngegalelo lakhe njengothisha ovelele. Kwaziseke uye wathuthuka waze wazoba uprincipal wesikole. Ngiyathanda nje ukukhumbuza bakwethu bonke abantu abalapha endlini ukuthi ukuthishela umsebenzi obaluleke kakhulu, ungasho ngoba nami ngiwuyena, kodwa ngiyathanda nje ukusho ukuthi namunye phakathi kwenu onla ebeningenza lo msebenzi eniwenzayo ngale ndlela eniwenza ngayo uma uthisha ebengekho. Ngakho ke uthisha noma ngabe ukhuphukile wazoba uprincipal noma ngabe ukhuphukile wazoba yini umhloli, kodwa igama nje lithi thisha libalulekile empilweni yomuntu ngumuntu. Lokhu ke kokuthi uhlabangani naye associated nale profession ngokuthi ube uthisha empilweni yakhe esikhathini esithize yigalelo elingephiko nelibalulekile kakhulu alenzile ku-public service noma empilweni zabantu baKwaZulu-Natal. Nesimbonga kakhulu uMantshinga ngalokho. Ubuye ke wazoba uprincipal, uthisha omkhulu into ebalulekile kakhulu bakwethu. Nami ekusebenzeni kwami noma ngakaze ngiwuthisha ngingakaze ngifinyelele la khona ngiwuprincipal khona, kodwa ngike ngasebenza ngisondelene nothisha bakhulu. Ngazi kahle ukuthi kuwukwenzani ukuba uthisha omkhulu. Ukuthi ke uMantshinga uye waba uthisha omkhulu simbokela kakhulu, kodwa futhi siqhakambisa igalelo lakhe njengomunye wabantu ababe othisha abakhulu ukuseva imfundo kulesifundazwe sakithi KwaZulu-Natal. Uma ngidlula lapho ngiqonda kahle ukuthi uMantshinga njengoba ayobituary issue uye wasebenza njengomphathiswa kuzwelonke esemnyangweni wezobuciko kanye ne-culture amasiko kuhulumeni omkhulu waseNingizimu Afrika emva kwa-1994. Nalokho kuyinto okufanele siyibonge siyiphawule njengegalelo elibalulekile uMantshinga abe nalo empilweni yomuzi wonke waseNingizimu Afrika. Udlulileke wazoba undunankulu wesifundazwe salapha KwaZulu-Natal, nalapho futhi abe negalelo elikhulu khona ehola isifundazwe sonke saKwaZulu-Natal. Ngiyathanda ke futhi ukusho ukuthi ezemfundo ngenxa ukuthi ube uthisha futhi wasebenza isikhathi eside kulowo mnyango, kusho ukuthi lo msebenzi ugcine eseyi-expect kuwona, futhi kuwumsebenzi awuthanda kakhulu njengomsebenzi obusondele kakhulu enhliziyweni yakhe. Ngiyakhumbula nje sewundunankulu kwathi ngesinye isikhathi engekho umphathiso wezemfundo kuhulumeni wesifundazwe wawuthatha yena lo msebenzi waba uMEC wezemfundo eyundunankulu futhi ngaso leso sikhathi wakumemezela lapha e-legislature ukuthi cha imina ozoba umphathiso wezemfundo. Soke impela samangala ngoba kujwayelekile ukuthi ma kukhona uMEC ongekho undunankulu ayibambele yena lowo mnyango lowo, kodwa umantshinga ekhombisa ukuthi umsebenzi lo noma inkundla le ayithanda kakhulu wakwenza lokho. Ngiyathanda ke ukudlula lapho ngokushesha ngisho ukuthi ngiphawula nje ngokwemfundo ngikususela ekutheni imfundo yinto uMantshinga asebenze kuyo isikhathi eside eyithanda futhi ukuphawula nje ukuthi kubalulekile ukusho ukuthi imfundo bakwethini ngizima Afrika ibaluleke kakhulu nakulesikhathi samanje. Iyenye yezinto uhulumeni omkhulu ayithathe wayikhuphulela phezulu njengezinye izinto ezinhlanu ezibaluleke kakhulu kulesikhathi samanje uhulumeni omkhulu ayibophezele kuyona ukuyenza ngcono. Phambili ekhulwini okubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi bonke abantu baseNingizimu Afrika ikakhulukazi intsha inayo i-access, iyayithola i-access emfundweni. Kuyisifiso nomthandazo wethu omkhulu ukuthi wonke umntwana ozelwe, wonke umntwana okhona alithole ithuba lokuthi athole imfundo noma ngabe yiphi indlela angayithola ngayo. Nalabo ke abaphawulayo isikhathi ngesikhathi bephawula ingqinamba eyikhona kodwa baphawula phansi kweframework ethi sonke sisifiso sethu ukuthi umntwana ngomntwana nalabo abasuka emakhaya ampofu abadla imbuya ngothi kodwa abantwana bona kungashiyo ukuthi ngenxa yokuthi uphuma ekhaya elihlwempu nawe phila impilo ehlwempu ngunaphakade imfundo ithole noma ngabe kumnyama noma ngabe kuyakhanya. Siyabasekela ke kakhulu labo basemkhankasweni ukuthi akube khona amaxhama abonakalayo kuhulumeni omkhulu azokwenza ukuthi nasemfundweni ephakeme nalapho kungabikho ingqinamba imfundo itholakale kalula. Siyakusekela kakhulu lokho. Siyamsekela futhi nomungameli emkhankasweni yakhe nasemaxhameni akhe ukuqinisekisa ukuthi ayikho ibarrier noma ayikho into evimba ukuthi umntwana uma esafuna ukufunda aqhubeke afunde iNingizimu Afrika yonke, ngoba siqonda kahle lokho uMantshinga naye abekuqonda kahle ukuthi iNingizimu Afrika sobe yaya phambili uma ngabe abantu abasha bengenawo amathuba agcwele ukuthola imfundo including imfundo ephakeme uqobo lwayo baze baqeqesheke bese kuba iqeqesheni kwabo bathwale iNingizimu Afrika bathwale iKwaZulu-Natal ihambe iphambili. Ayisekho manje imisebenzi ongayenza ungenamatikuletsheni noma ungenaso certificate ngaphezulu kwalokho. Ngakho ke igalelo lalensizwa ekufukuleni imfundo ngendlela eyenze ngayo siyayibonga kakhulu. Nabanye abasekhona phakathi kwethu awuqhubeki umzabalazo wokufukula imfundo eNingizimu Afrika yonke. Ngikeke ke ngiqede konke bakwethu. Ngiyathanda ukuhlabela phambili ngikhulume njeke kafushane ngendawo asuka kuyona uMantshinga eKingsley. IKingsley njengoba sibonile lapha emlandweni wakhe ukuthi usuka khona, ngiyathanda ukuphawula ukuthi cha ube iphela ubehlale iphela endlebeni ngeindaba ethinta iKings waqale waphawula kakhulu waba umuntu okhuthele kakhulu ngeindaba zemfundo yaseKings lefuna isikole eKings lefuna isikole sakhona silungiswe ngokukhulu ukuyimisela esho njalo uma uhlangana naye lapha kuma corridors legislature ethi umhlonisho isikole saseKings lasikalungisi kwazi kwaba ukuthi cha kufanele ngempela kube khona amaxhama esiwathathayo ukulungisa isikole eKingsley njengoba abantu bakhona bazi ukuthi sagcina silungisiwe sa upgrade saba yilokho esiyikhona kwakuba yiphela endlebeni kukamantshinga ekhuluma ukuthi kufanele silungise leso sikole. Ngiyathanda futhi ukuthi ubebambisene nathi kakhulu mantshinga ukwakha i-agri village kulezi yandawo zase-Utrecht okufaka phakathi iKingsley. Umsebenzi ke besibambisene kakhulu kuwona wokuthi leya ndawo kuleliya plaza emva kokuba selibuyele kubantu bakhona kufanele liguqulwe ukuqinisekisa ukuthi abantu bakhona bayayithola intuthuko ebafanele namanye amaplaza omakhelwane. Ikakhulukazi ngoba namhlanje sengize ngakwazi ukubona umne wabo ake asidirector ukuthi asiyokhuluma naye ngoba kufanele kube khona okuthize okuxazululwayo endabeni yaseKings. Angingabazika ukuthi sizazoqhubeka sibambisene nomantshinga ekuqhubeni kuze kufike la khona lolu hlelo lulunga khona. Ngijabule kakhulu ukubona mantshinga ubuso nobuso namhlanje. Sengiphetha ke bakwethu kupolitiki nje general umantshinga ubeyazi kahle ubeyikhuthalele ube umuntu owusopolitiki okhuthele ekhuthele ukuthi ipolitiki ingabe ipolitiki nje kuphela kodwa iseve umphakathi kodwa umphakathi uzuze ngayo. Uma ke ubukwezinye ukwenye inhlangano ubuqikelela kakhulu ukuthi umantshinga ungamniki ithuba lokuthi akhulume ngoba uma ubuwenza umsebenzi wena kulele linye iqembu angekho kulo ngendlela ezomsondeza kuwe ubuwazi ukuthi uzovelelwa kakhulu. Manje umsebenzi kungcono ukuthi uwenze zingeni eliphakeme ngalendlela ezomenza ukuthi angayitholi imbobo yokuthi apulukutshela sondele eduze kwakho ngoba uma kwenze njalo uzobe usuvelelwe ngempela. Ngelinye ilanga ngake ngaba naye laphaya endaweni yasemacambeni kwakusetshenzwa lapho kunomsebenzi omkhulu kunomcimbi omkhulu wokubuyisela kwemhlaba ubuyela abantu basemacambeni okuwumsebenzi owenziwa umnyango kathokodidiza eseyumhlonishwa kulowo mnyango. Ungakafiki-ke lolo suku ngaqiniseka ngawo wonke amandla engangaba nawo ukuthi umhlonisho udidiza uyaba khona kulowo mcimbi yena msalofu ngoba nganginenkinga yokuthi uma engase angabi khona kuzoba khona umhlonishwa umantshinga njengopremier wesifundazwe. Uma kungase kwenzeka iphutha angabi khona udidiza kusho ukuthi inkundla kuzobeka amantshinga. Ngangayifunike leyo nto ngoba ukhetho lwaluseduze luka-2004 ngibona ukuthi angase athole ithuba lokuthi asicindezele kakhulu esikhathini esasike sihle ukuthi sicindezeleke kusona. Ngebhadi umhlonishwa kabanga khona wase ethumela isekela lakhe noma iphini lakhe. Ngebhadi lethu iphini lakhe kwakuwudutoyi umlungu. Anginankinga-ke nabelungu kodwa-ke mawuthatha umlungu umbeke emacambi esuka le Free State noma eyiphini wacaca ukuthi inkunzi ngasigwaza izinkabi esikhathini esingesihle. Uma ke sifika laphaya awusathola ukuthi itende ligcwele. Nangempela ke ukhona umhlonisho uDutoyi, kodwa ke uMatshinga ukhona, kuze kuzoba khona nomntwana uGideon uMuvu. Ngabona nje saqala umntwana uGideon ukuthi hayi uthanda ukusinda kwehlela ngendlela aqala ngayo inkulumo yakhe eyikhuluma lapha emacambini ephalu ebalula abantu abaziyo lapha etendeni. Ngabona ukuthi ayikuthanda ukuba inkinga. Mase kufika-ke isikhathi sikaMantshinga wabeka inkulumo engayinothisa njalo, ngoba waqala nje ngokubalula bonke abantu abazikhulu ku-IFP abaziyo, athi umethi khona umeya, athi meya wethu azathinte isifuba, athi meya wethu. Uyibone wena-ko ngekho ku-IFP ukuthi ayubala umeya wabo lo. Eza ngisho ey'khulwini ezomanager, athi manager wethu, masipala wethu wasendonda kusuku. Eyi wababala wathi uma eqeda ngabona ukuthi ayi cha, kunzima la. Ngahamba ngayohlebela uDutoyi, uDutoyi sifuna ukhetho, sifuna ukuwina ukhetho. Manje nawe uma sekuyithuba lakho, beka inkulumo ngendlela ezokwazi ukugudlisela sithole amaphuzu la. Ungalenzi iphuzu ngoba uyeza ukuthi kuze kube manje iy'nkulumo yisinda kanjani ma ungekho ku-IFP. Waqala-ke uDutoyi uma sekuyisikhathi sakhe sokukhuluma. Inkinga yami yokuqala nje kwabo ukuthi uma eqala nje umhlonishe uDutoyi athatha isikhathi encoma uMantshinga ukuthi be umuntu wokuqala othole i-degree yezepolitiki e-Free State University. Eyi wamncoma, ngabathe uyaqeda cha, wamncoma mpela. Cha, nama ngithathe leli thuba ngisho ukuthi ube omunye wey'fundiswa ezaziwayo lapha KwaZulu-Natal ubaba uMantshinga, njengoba umlando usho futhi kuyakhomba ukuthi academically wayevele kahle, ngoba ongeke uye enkamane uma ngabe kwakusinda kwehlela ekhanda ngasekuqaleni, kwakhona ekuqaleni emnganeni. Kusho ukuthi ukhula nje nakho wenza konke ukucikoza abeba nakho nokuba articulate uma ekhuluma, yinto akhule nayo wayithola kahle ku-training yakhe. Ayobakwethu wayengisabali ukuthi ngezenjani, ngoba isikhathi asivumi. Kodwa-ke cha, ngingabala nje ukulo umcimbi, ngabona ukuthi ngeke ngisawuqeda, ngoba ngabona ukuthi kwakusinda kwehlela impela uma umhlonishi uDutoyi wayeseqale ngalolu yahloba ayeseqale ngalo. Ubaba-ke uMtshali kafushane nje, into ebibalulekile abe nayo njengekhono kwezepolitiki, ubekwazi ukuxhumanisa umqondo wakhe nomlomo wakhe kanye nomzimba wakhe uma ebeka amaphuzu, ikakhulukazi lapha e-legislature. Uma wena ubukhona umbuke ekhuluma, ubukwazi kahle ukubona ukuthi kuxhumana kanjani ukucikoza kwakhe ngomzimba nalokho kuphuma emlonyeni kanye nalokho kusemqondweni engqondweni yakhe uma ikhuluma. Ngo-2004 enkulumeni yakhe yokugcina ngaphambi kokuthi siye okhethweni, le nkulumo ekhulunywe abaholi bepolitiki sekuvaleliswane uma kuyiwa okhethweni, wayibeka inkulumo yakhe ebhaliwe, wase eyivala ebeka onke amabhuku akhe eceleni. Wase asho ukuthi cha, bahlonishwe, isizotholana-ke
khona lapha ya enkundleni yilapho ke lapho sizobe sesixhumana khona kubonakala ukuthi ubani ophuma pha wayibeka kanjalo manje inkulumo yakhe sasho ukuthi cha kusho ukuthi IFP imisele kulokhu ukuthi iluwina ngempela ukhetho okwakuzoba ukhetho lukazulu wonke ngendlela abeka ngayo inkulumo yakhe kodwa inkulumo nje abeza qoshwe ngayo khuzini kusho ukuthi nabo bebebona ukuthi maye sekhulumile bayithanda inkulumo yakhe ngoba bekuba ney'nkulumo abayilandelisayo zigcine sey'gcwele nje seziyinkulumo ey'lingiselayo ebezenza ukuthi uMantshinga aziwe ngazo kakhulu ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi se-flow crossing inkulumo aduma ngayo kakhulu ayeyibekela emva kokuthi umhlonishwa undabandaba esewelile wayibeka kwagcwala yonke indawo impela ukuthi cha wangalokhu enqamulela eshona le nale lokhu kusekhanda lakhe wakuxhuma kahle nokusemlonyeni washo ukuthi i-journalist uma ilokhu imbuza ishona le wathi cha usengimxoshile wabeka nje inkulumo yacaca engicabanga ukuthi wathi wena umsebenzi wakho wena njengentatheli tshelizwe ukuthi sengikwenzile lokho ngempela kwacaca nje konke umuntu ukuthi isitansi isinqumo sesithathile uMantshinga njengomholi we-IFP nakuba-ke abeba straightforward abe umuntu okukhuluma inkulumo eqondile kodwa njengoba abanye sebeyikhulumile bayibeka inkulumo yabo ubusala nento ethi uMantshinga ukukhulumile kwaqonda uyakuthatha noma ukuthatha kodwa uzwile ukuthi uthini ngiyathanda-ke nje kokugcina ngokugcizelela ukuthi epolitikini yethu bakwethu eNingizimu Afrika siyamaqembu ahlukahlukene singakhohlwa ukuthi asilethe asisebenzele ukuthi ipolitiki yethu eNingizimu Afrika kube yileyo okokuqala enokuhlonipheka nesiqu nesidima mangasebenzisa lolo limi singayenzi ipolitiki ibe into eyinhlekisa asizame ngawo wonke amandla ukuletha ukuhlonipheka kupolitiki yethu yangaphakathi epalamende nangaphandle kwepalamende ikakhulukazi khona ey'nhlanganweni zethu ngokuhlukahlukana kwazo kufanele singakhohlwa ukuthi ipolitiki kufanele ibe nemigomo ngaso sonke isikhathi principles ilawulwe imigomo ilawulwe i-ethics ngamanye amazwi ukuhlonipheka kokuthi kube khona i-ethic ngayo yonke isikhathi sithi uma sikhuluma sibe ethical eyintweni esiyikhulumayo nakuconduct yethu nakuzo zonke izinto esizenzayo ukuze ipolitiki yethu ihlale njalo ine-meaning kubantu bonke kube yinto ehloniphekile kungabi inhlekisa kodwa futhi okubalulekile okwesithathu si-ede imorality kuyo yonke into esiyenzayo kupolitiki uma ngigcina-ke bakwethu ngiyayithanda nje inkulumo echaza ukuthi what is politics kulabo abancane bethu abasafuna ukungena kupolitics kuzo zonke iy'nkulumo ey'khona zokuhlaziya ukuthi yini ipolitiki ngithanda kakhulu le ethi politics is the pursuit of justice and good life and ngiyathembela ekutheni enye yezinto uMantshinga ebezimlawula ebezama ukuzenza uma ebepolitika kulegislature kulesikhathi samanje sithi sonke ngomlomo owodwa egameni likahulumeni nakubantu bakwaZulu-Natal bonke ukuhamba kukaMantshinga kusishiye sonke sidabukile kusishiye sonke sibuza ukuthi kazi ukufa kuzogadla kuphi kusasa ngalamazwi asithi kumama uMathusi umama wekhaya oshiywa emuva ubaba uMantshinga dudu mama ukuba khona kwethu lapha makukukhombise ukuthi sidabuke kangakanani nokuthi sizwelana nomndeni wakwaMtshali kanye nazo zonke ihlobo nabantwana bakhe. Ungasho ukuthi uwedwa kulolu sizi, wazi ukuthi sinawo. Futhi ngokunjalo umntwana okaphinda ngene azi kahle ukuthi futhi sizwelana naye njengomholi we-IFP njengohulumeni wesifundazwe. Ukuba khona kwethu la kukhomba khona ukuthi anilahlekelwe nodwa, sonke silahlekele. UNkulunkulu alibusise. Siyabonga.
Aya emndeneni nakwiqembu lenkatha Freedom Party avela kundunankulu waKwaZulu-Natal umnumzane uSenzo Mchunu. Now at this stage may we rise to welcome His Excellency Prince Mangosuthu Buthelezi, ilunga leshamthetho kuzwelonke, owaba ungqongqoshe wendaba zasekhaya, waphinda futhi ihlandla eziningana nje impela, waba umongameli, ebambe njengomongameli lapha eNingizimu Afrika. Naye uzothula amazwi kumne wabo. May we welcome the president of the IFP, Inkosi uMangosuthu Buthelezi. Indaba ezifishayo. Siyabonga sakayelisi.
Abahlonishwa abaphathi bohlelo, ngihlonishwa ungqongqoshe ophethe ezolimo uhulumeni wesifundazwe, nomhlonishwa umnumzane uGwala sobaba ishophu kanye nobaba injinji urector, umhlonishwa uMtshali mama odadewethu Mathusi, ney'ngane zakho nabazukulu bakho nomzukulwana wenu namaTshali onke nabaThusi bonke abakhona, ngihlonishwa yunankulu wesifundazwe Matlingwane kanye nabahlonishwa ongqongqoshe abakhona besifundazwe, nomhlonishwa kumakhulumeni omkhulu umhlonishwa uGeneral Bele ungqongqoshe wezolimo namamahlathi nenhlanzi, abahlonishwa amalungu abaholi kahle bekhuluma lapha, umholi we-NFP Gobini kanye nomholi we-DA Matlingwane nomhlonishwa ungqongqoshe obekhulumela iKhongolose Jinango, abantwana basendlunkulu abakhona, abaholi abakhona bakakhongolose, abaholi abakhona bamaqembu onke, bahlonishwa imeya ekhona nabahlonishwa abazimazise lolu suku olubuhlungu olunzima kanje kithi namalungu emedia ngoba kakhulu amazwi asebekwe yizo zonke ikhulumi ngiyazi ukuthi uhlabangane uzobonga kodwa kufanele ngibonge nami njengoba ufelwe iqhawe lami neqhawe lethu bonke amagama asebekiwe ezincomo uhlabangane umholi wethu. In fact, many tears have been shed in the days since the passing away of our leader. We still walk in the valley of the shadow of death, but like the psalmist, we will not be afraid. For we know the comfort of the Lord which passes all understanding. We lean on him in this difficult time, and we pray that his hand will be upon the family of our beloved friend. Kodwa ngiyangibatshena abantu abaningi ukuthi makhona ngulibeleyo, which is the privilege of the aged to forget. And then I always tell them a story about a grandfather who was telling his grandchildren about what happens to one when one gets aged. He said there are two things that happen when you get aged. He said the first thing, we tend to forget easily. Then some people came into the room and interrupted the conversation. Then after the interruption, the grandchildren almost in a chorus said, "What is the seventh thing, Grandpa?" And the old man said, "I've forgotten." Our prayers and sympathy are with Mrs. Jeffrey Mtshali and with the children and grandchildren of Dr. Lionel Percival Hercules Mbeki Mtshali. He is, as has been heard over and over again, was an extraordinary life. It seemed wholly comprised of long hours and late nights, laboring in the service of our people. But there was much more. He was also, as has been emphasized, a dedicated husband, a loving father, a gentleman, and a faithful friend. It is rare for a man to be mourned by strangers as well as friends. But this is the case with the Honorable Dr. L.P. H.M. Mtshali. Today, as the leaders of our nation gather to pay tribute to a stalwart colleague, a formidable political opponent, and an exceptional patriot, there are many who, from a distance, remember Dr. Mtshali with gratitude. In the absence of a man with Dr. Mtshali's integrity, courage, and faith, thousands of South Africans would have found their lives cut short at a very young age. And I feel it appropriate, although he's been mentioned, as we bid our final farewells to honor Dr. Mtshali for the pivotal action he took to turn the tide of HIV and AIDS in the country as a whole. Of the many contributions he made to our freedom, democracy, education, and development, as we have heard from various speakers, his greatest contribution is no doubt the saving of lives. Dr. Mtshali's skill and political acumen saw him appointed as Premier of Kwazulu-Natal in 1999, as we heard, and building, I would like to emphasize, and building on the foundation laid by His Excellency Dr. Frank Mdlalose and His Excellency Dr. Ben Ngubane, Dr. Mtshali continued to the IFP's administration of KwaZulu-Natal. At the time, our province was waging a terrible battle against HIV and AIDS, in which some 40% of our people were testing positive. We knew that no matter what we did to develop or to build or to serve the Kwazulu-Natal, if you could not save lives, it would be all meaningless. Under Dr. Mtshali's leadership, intensive investigations were engaged to find a way of arresting the spread of HIV beyond the conventional methods. It became apparent that the distribution of the antiretroviral named nevirapine was an essential tool, because a single dose administered to a mother before she gave birth and a single dose administered to her newborn baby effectively prevented mother-to-child transmission of HIV and AIDS. It was simple to save lives. Thus, Premier Mtshali instructed that nevirapine be rolled out to all birthing clinics across the province, of course, in Natal. At the time, I had met a friend from Berlin, Dr. Wendt. We were then able to partner with Bochringer Ingelheim, the pharmaceutical company, and provided nevirapine to everyone who needed it. For the first time, we began to see the incidence of transmission from mother to child decreasing. It is difficult to express the full impact of what Premier Mtshali did in mere numbers and statistics. To really understand his contribution, one would need to speak to the mothers of whose babies survived because of his intervention. One would need to speak to the young South Africans who are alive today, finishing school and looking ahead to the future, because Dr. LPHM Mtshali had the courage of his convictions. Based on the success of Premier Mtshali's initiative, the Treatment Action Campaign approached the Constitutional Court, urging the court to instruct national government to follow suit throughout South Africa. Because government carries the constitutional responsibility to save lives, it does seem obvious what had to be done. National government, however, averred at that time that it was logistically impossible to do that, which tied the hands of the Constitutional Court. We spoke to our Premier, Dr. Mtshali, and then Dr. Mtshali intervened and joined the court case in the Constitutional Court as amicus curiae, a friend of the court. He provided evidence of how it was logistically possible and fairly inexpensive to roll out nevirapine on a grand scale, as he had done in the province. And we were doing it in Kwazulu successfully, and we proved to the court that it could be done nationally. Premier Mtshali's intervention allowed the Constitutional Court to order that the ANC-led government follow the example of the IFP-led government and save lives. But it was not a political victory. It was a victory for the whole of South Africa. Premier Mtshali remains the only premier to be sued by his MEC at that time, the MEC for Health. And he stood his ground. The court ruled in his favor because the MEC argued that it was not Dr. Mtshali's business to intervene on a health matter, because it was his competence to actually attend to the matters of health. But the court ruled in his favor that the Premier carried final responsibility on all provincial issues, including health. Mr. Mtshali was thus fulfilling not only a moral imperative, but his duty of office. He did this many times in many positions, as has been said, as an inspector of schools in Kwazulu, as Minister of Education in the Cabinet, as a Member of Parliament, as our National Minister of Arts, Culture, Science and Technology in the Cabinet of President Thabo Mbeki, as Premier of KwaZulu-Natal, and as IFP leader in the provincial legislature. In all these positions, Dr. Mtshali became known as a man of substance and integrity. He was a skilled administrator and a political giant. We are grateful that he chose to live out his calling within the IFP. Dr. Mtshali was among the founding members of Inkatha and Nkululeko Yesizwe in 1975, and he remained a committed member of our party for the 40 years. Like me, Dr. Mtshali grew up in the African National Congress Youth League. We both grew up in the Youth League of the ANC. He shared our journey in the service of South Africa from the very beginning, and he made an immeasurable contribution to our survival and success. His admirable character attracted respect from both friends and political foes. During constitutional negotiation, Dr. Mtshali provided political stewardship to the IFP's negotiating team, enabling us to focus the debate onto issues of substance, such as the form of state. When the IFP received more than 10% of the vote in 1994 and entered the government of national unity, Dr. Mtshali became the caucus chairperson and able to lead our parliamentary team through those first years of democracy. Under his leadership, our caucus was able to provide what we call an objectively necessitated constructive opposition, unquote. We supported anything that the government of the ANC did in the interest of South Africa, but raised a red flag whenever necessary. Dr. Mtshali understood the need for reconciliation between the various components of our first democratic government. He embraced the IFP's call for peace and unity in diversity. In that, he also walked in the state in the footsteps of his predecessor, Dr. Frank Ndlalose. Thus, when discussions about reconciliation began within the Kwazulu-Natal provincial government, Dr. Mtshali welcomed the opportunity to play a leading role. With my blessing and with that of His Excellency President Mbeki, who was then Deputy President, discussions were engaged and a permanent committee of three aside was established to monitor, to facilitate and normalize relations between the IFP and the ANC and our respective constituencies. The three members of the IFP side were the Reverend Keith Musa Zondi, Premier LPHM Mtshali, and Minister Elani Jeffrey Mthethwa. On the ANC side were His Excellency Mr. Jacob Zuma, His Excellency Khalima Motlanthe, and His Excellency Mandy Simang, who ended up as our ambassador at St. James Palace in London. The three-aside committee facilitated the resolution of many crises, some of which could have been explosive. Repeatedly, Dr. Mtshali was crucial to brokering peace. We may never know how many more lives were saved through the leadership of Dr. Mtshali as he pursued reconciliation and peace. But his legacy will live on, as the Excellency Premier has just said, wherever conflict was resolved and peace established. There is another aspect, of course, to Dr. Mtshali's legacy that I pray will live on and begin to thrive in our country, and that is his commitment to leading with integrity. Dr. Mtshali often lamented the toll that corruption is taking on in South Africa. With each report of the Auditor General, we have seen just a handful of municipalities capable of running efficiently and with financial integrity. For an administrator like Dr. Mtshali, this was painful to see. He knew that when we administered the Israel Kwazulu government, we did so without a single allegation of corruption ever being leveled against us in 19 years. Governance and corruption are not synonymous. If we are to honor Dr. Mtshali's memory, there is nothing more fitting that we could do than to escalate our fight against corruption at all levels. The man we remember today was a hero in the truest sense of the word. Beneath his very gentle nature lay an indescribable strength. He was a gentle giant. He would not give up and not give in. Even when his health began failing, he would not discuss retirement, for even in the twilight of his life, he felt that more could be done for South Africa. And for Dr. Mtshali, if something could be done, it should be done, and should be done by him. I admired, as many people did, tremendously, and will miss him both in the work that we shared as a friend and as a family member. How sad it is that I can never pick up the phone anymore, whatever left of my own days, to ask Dr. Mtshali for his advice. Nevertheless, I will not keep him from heavenly rest he so richly deserves. He has entered eternity, and we hope that the crown of glory is rightly his. Bakwethu, ngithanda nje ukuthi ngokufishane ngithe ngoba bekhona nabanye angebona bakithi ngikhulume kanje, hayi ngoba ngizama ukukhombisa ingazisingisi. Iziningi inyembezi eziphaleleyo kusukela kuzwakala uyakasekho uhlabangane. Namanje sahamba ethunzini esigodini sethunzi lokufa. Kodwa njengoba kusho umqambo wehlabelelo, ngeke sesabe ngoba sazi ukududuza kwenkosi okudlula ukuqonda konke. Sincike kuye kulesi sikhathi nzima, sikhulekela ukuba isandla sakhe sibe phezulu komndeni womhlobo wethu, oh brother, umngane wesithandekayo uMantshingi. Imikhuleko yethu nokudabuka kwethu unkosikazi kaMantshingi uMathusi Masabalala kanye ney'ngane zakho nabazukulu bakho benu noHlabangane. Impilo kaHlabangane sekushiwo kwaphindwaphindwa ukuthi isimangaliso ibibonakala yakhiwe ngamahora amade ney'nzulu zobusuku ozaziyo ekhanda esebenzela abantu bakithi uwedle usekushiye wedle ocansini. Kodwa bekunongaphezulu bengumyeni oyinikeleyo kuwe njengomkakhe nomndeni wakhe, ewuyise onothando, eyindoda enesithunzi nomngane othembekileyo. Kulivelela kancane ukuba umuntu alilelwe ngabantu na sibe senhlanganweni aphikisana nazo ngendlela enizwe ngazo abahlonishwa baba abaholi bebeka. Kodwa kunjalo kumhlonishwa uDokotela LPH Mtshali. Namhlanje njengoba abaholi besizwe sakithi bebuthene ukuzohlonipha lo mndondoshiya wethu, imbangi yombusazwe esabekayo, nomuntu othanda izwe leSouth Africa kanje nothanda isizwe sakubo ngendlela engavamile kangaka, baningi abakhumbula uDokotela Mtshali ngokubonga bekude. Ukuba ibingekho le ndoda enobuqotho, le ndoda enesibindi, le ndoda enokholo yoDr Mtshali, iy'nkulungwane zabantu baseNingizimu Afrika ngabe bahlangabezana nokunqunywa kwesikhathi sokuphila kwabo besebancane kakhulu. Njengoba ngishilo lapho ngisakhuluma ngesilungu ukuthi wenza into enkulu, ikhono lakhe kwezombusazwe kwamenza wabekwa undunankulu, wakhuphuka le wehle ePitoli weza lapho ngo-1999 akhela phezu kwama-foundation ey'sekelo ezabekwa umhlonishi uDokotela Frank Mdlalose kanye nomhlonishi uDokotela Ben Ngubane. UDokotela Mtshali uqhube ukuphatha kwe-IFP kwaZulu-Natal kubathathu. Ngaleyo nkathi isifundazwe sethu sasisha impi esabekayo yokulwa nesifo sesandulela ngculazi nengculazi, lapho iy'ngxenye ezingama-40 ekhulwini zabantu babe hlolwa bafithwe ukuthi bahlatshwe yileli gciwane. Sasazi ukuthi noma ngabe yini esasiyenza ukuthuthukisa ukwakha nokusebenzisa lakwaZulu, uma sasingakwazi ukusindisa imiphefumulo konke kungeke kube nangqondo. Ngaphansi bomholi kaDokotela Mtshali kwenziwa ukuphenya unzulu ukuze kutholakale indlela edlula ejwayelekileyo yokunqanda ukusabalala kwengculaza nesandulela lazo. Kwaba sobala ukuthenyeliswa ukuthiba igciwane ngekhambi ebizwa ngesilungu ukuthi yi-nevirapin, yinto edingekayo. UHlabangane waqiniseka ukuthi leli khambi linikeza bonke abantu esifundazweni. Kepha uhulumeni omkhulu wayethi ngeke kwenzeka lokho, laba be-TAC bamangalela uhulumeni. Mina ngingungqongqoshe ngaphansi komhlonishi uMbeki uMantshingi wabo sathi akangene angenelele, wangenelela njengomngane wenkantolo kulelo qala. Wanika ubufakazi bokuthi ukunikeza leli khambi akuyona into elikhulu, kwenzeka kalula, washo njalo. Nempela lelo qala lawinwe, isinqumo senkantolo enkulu yesakhiwo sathi kufanele kukhishwe leli khambi lisabalalise yonke iSouth Africa. Lokhu kwenzeka ngaleso sikhathi emva kwalolo qala ngokulawula kwenkalelo enkulu ukuba lisabalale ikhambi le-nevirapine. Njengoba manje special. Nang umtunisho angang fakazela. Umtunisho kugotela udlomo ukuthi sewehle kangakanani ungena kwethu yani kubantu besifazane abakhulelweyo kusukela ngaleso sikhathi. Kuzo zonke lezi khunda uDr. Mtshali waziwa njengendoda ongethenjelwa kuye nendoda eqotho. Ube ngumphathi onekhono umntondoshiya umbusazi uqotho. UDr. Mtshali bephakathi kwamalungu asungula inkatha yenkululeko yesizwe ngo-1975. Wahlala ilungu elithembekileyo leqembu iminyaka engamashumi amane. Uhlanganyele nathi indlela yethu ekusebenzeleni iNingizimu ne-Afrika kusukela kwasekuqaleni. Wenza lo mnikelo ongenakulinganisa ekuphepheni kwethu nasekuphumeleni yethu. Isimilo sakhe esincomekayo simakhele ukuhlonishwa ngabangani neyimbangi yombusazi njengoba bonke abahlonishwa kade bekhuluma lapho. Ikakhulu uNdunankulu. Ngekha sekubonisana ngesakhiwo sazwe, uDr. Mtshali uhlinzeke uholo lombusazwe ebuthweni le-IFP lokubonisana wasenza sakwazi ukuqinisa impikiswano ey'ndaba eziyingqikithi ey'fana nesimo sombuso, form of state. Ngenkathi i-IFP ifumana amavoti angaphezu kwey'ngxenye eziyishumi, sangena kuhulumeni wobunye ngaphansi kwamadiba. UDr. Mtshali waba ngusihlalo wethu we-caucus eKapa. UDr. Mtshali wayesiqonda isidingo sokubuyisa phakathi kwey'ngxenye ezihlukileyo zikahulumeni wethu wokuqala wentando yeningi. Wayemukela intabamkhosi ye-IFP yokuthula, intabamkhosi yethu yobunye ukwahlukahlukeni kwethu. Ngakho ngenkathi kuqayisa ingxoxo ngokubuyisana ngaphakathi kwahulumeni wesifundazwe kwaKwazulu-Natal, uDr. Mtshali walemukele ithuba lokubamba iqhaza eliphambili. Ngesibusiso somhlonishwa owayeyiphini kamengameli, umhlonishwa uMbeki nelami, kwaqalwa ingxoxo zokudala ukuthula kwasungula ikomiti yabathathu uhlangothi ngohlangothi. Amalungu amathathu ekomiti ngalohlangothini lwe-IFP kwakungumfundisi uKeith Musa Zondi, ohlangothini umhlonishwa uDr. LP H. Mtshali nomhlonishwa uCelani Jeffrey Mthethwa. Ngasohlangothini lwe-ANC kwakungumhlonishwa uJacob Zuma, kungumhlonishwa uHalima Moshante, kungumhlonishwa uMnumzane Mandy Msimanga. Ikomiti lamathathu uhlangothi lulunye lahlela ukuxazula kwezimo ezibucayi ey'ningi ey'thile phakathi kwazo ezazinethuba lokuba yingozi enkulu. Kwakuphindaphinda uDr. Mtshali ebamba iqhaza elibalulekileyo ekuhleleni ukuthula. Ngasoze sazi ukuthi mingaki eminye imphefumulo eyasindiswa ubuholi bukaDr. Mtshali. Ngenkathi iqhuba ukubuyisana nokuthula, abase bekuqalile umhlonishwa uDr. Mdlalose kanye nomhlonishwa uZuma. Kodwa ifa lishiyileyo lizoqhubeka liphile noma kuphi lapho kugxazulwa khona ukugqubuzana nalapho kudalwe khona ukuthula. Kukhona olunye uhlangothi lwefa engithanda ukuligcizelela ngase ngiphetha. Lwefa elishiye uDr. Mtshali engikhulekela ukuba liqhubeke phambili liqalise ukuphuma ezweni lakithi. Lelo yifa lokuyinikela ekuholeni isizwe ngobuqotho. UDr. Mtshali bevamise ukulila ngendlela inkohlakalo ebhuqabhuqa ngayo iNingizimu Afrika. Kulowo nalowo mbiko womcwaningo wamabhuku ngemali sibone idlanzana ngelo masipala laba sinabo abakwazi ukuqhutshwa. Ngiyakhumbula uMnumzane Mthethwa noMbembe oqala ukuthi komasipala abangaphezu kwamakhulu amabili waxosha kuphela abayishumi neshiyagalolunye ababenencwadi ezingenachashazi. Kumphathi ofana noDr. Mtshali bekuyinto ebuhlungu ukubona lokhu. Ubazi ukuthi ngenkathi siphethe uhulumeni wakwaZulu ondini sasiwuphele ngaphandle ngisho nokowodwa umbiko wenkohlakalo owakwabhekiswa kithi eminyakeni eyishumi neshiyagalolunye. Ukubusa ngenkohlakalo kakuyinto efanayo njengoba sengathi yinto efanayo. Sengathi imfulomo yokubusa mugqoke ibhantshi lokubusa imfulomo yakho inkohlakalo. Uma sizohlonipha inkumbulo kaDr. Mtshali, kayikho into esingayenza engafaneleka ukwedlula uqinisa impi yethu yokulwa nenkohlakalo konke amazinyo. Macingwane, ngibona sengathi nawe uthanda ukubanyamanda mbani. Ngoba nawe sengathi ufika nentshentshe ukuthi singahambi ngenkohlakalo street, sihambe ngobuqotho street. Ngibona lokho nawe sengathi ukudalela amazinyo okuhlelelisa. Kodwa siyawuthi umuntu wenkulu, kugcwale ukuthi umuntu wenkulu uma uqhubeka kanjalo mkulu. Uhlabangani besho ukuthi akufanele sizame ukuba sichathane umtemi ithi ningasichathi simile ngoba uphondo ngeke lungene. Ngakho nangithi-ke namanje sonke njengamaqembu singachathani simile ngoba thina esachathwa ngey'mpondo zey'nkomo sasiguqa bese lungena kuphona. Umuntu esizomlondoloza lapha ube yiqhawe uqobo. Ngaphansi kwesizotha sokuhlonipha kwakhe bekukhona amandla angenakuqhathaniswa nalutho. Ubengadeli futhi engakuvumeli unqotsho shona lapho impilo yakhe ibisiqala ukwehluleka. Ubengayiqoqi ukuthatha umhlalaphansi ngoba ngisho sekuhwaleleni kokuphila kwakhe esebuthaka nomndeni ufuna ahlale phansi ebengafundi ukukhuluma leyo ndawo. Abanye baze bakuthathe lokho ngokuthi mhlawumbe uthanda nje kulokho ekuqhubekile. Sobabili sibonakala sengathi ziphukuphuku zamaxhegu angafuniyo ukuqhubeka, angafuniyo ukuhlala phansi. Kodwa mina ngangazi enhliziyweni ukuthi ngabulawa yiqembu lami ngo-2012 uma ngithi ngicela ukuhlala phansi, bathi ake ngibhekele ubuholi obusha, ake ngibheke ubuholi obusha. Ngaqhubeka-ke nempela kanjalo. Ngazi kahle uMhlabangane noma angaze ngakuxoxe nami, ngazi kahle uMhlabangane okwakumenza angasuki mathusi ukuthi wayebona ukuthi ngishiye ngedwa, ebona ukuthi angeke ngishiye ngedwa. Ngoba into enkulu uMhlabangane uNkulunkulu ampha yona ukuthembeka, i-loyalty. I-loyalty into elikhulu kabi kubantu abadalwe ngezandla uNkulunkulu. Bengimazisa kakhulu Mantshinga, ngakho ngizoba nesizungu emsebenzini ebesikuhlanganyela nomfowethu umngani wami, isihlobo sami. Kujabulisa kakhulu ukuthi ngeke ngiphinde futhi ngithathe ucingo ngicela iseluleko sakhe. Ubengetatazeli ca bengelo ntatatata, kodwa bengeke ngibambezeleke nxa umdali wethu semenze ukuthi hayi ekuphumeleni kwasezulwini akudinga kangako. Usengene kweliphakade lapho umqhele oduma umfanele khona. Ngakho singahlala masawalala dadewethu othandekayo nabantwana bami, abantwana bakho nabazukulu, sihlala ukwethemba ukuthi uNkulunkulu thinamakholwa wasipha, singamakholwa ngakho lokho ngoba siyakholwa ukuthi sizihambi, they were all pilgrims, asibona balo mhlaba. Kodwa sinethemba ngoba siyazi ukuthi usuku njengoba izolo bengisenkonzweni bebekhuluma abafundisi lapha eSt Andrews esontweni ngokuhamba kwaLazarus, ekuhambeni kwaLazarus uMatya inkosi iqobo lwayo yamqinisekisa ukuthi okholwayo ofa ekholwe kuye uyaphila noma efile nokuthi angasekuzwa. Sengathi ngaduduzeka ekukhumbuleni kwa impilo kaMantshinga. Mantshinga, Mtshabangane, njengesitudeni saseNkamane ngigcina ngelithi requiescat in pace. Amanda! Amanda!
Ibambe ni mabuthu enkatha, ibambe ni siyepha, ibambe ni ibambe ni mabuthu, ibambe ni ibambe ni siye pambili abanye bayale bayale siya pambili abanye bayale bayale siya abanye bayale bayale siya pambili abanye bayale bayale siya ibambeni 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 siye ibambeni ibambeni buthe ibambeni ibambeni siye amandla
It's a favorite minister here. Yane, party is a very nice language because it was written by you, the people. Here's a good one.
Braai hard, an individual who prize against all odds. Braai!